Nā, kei te ao, Tōranga Pū, tonu tātou, e hara te kaiārahi i te ropu Aotearoa Tuatahi i te tangata Tauawhi Hākawa. I tētahi hui i kirikiri roa i te rānei, ka rite tonu te tītere a tētahi tangata i ngā kōrero a Winston Peters. Nā wai rā ka hōhā a Peters i te Hākawa rā, anā ka panāia e ia Taua Hākawa i te Atamira.
Now get off the
stage. Why did you sit on your ass for nearly 3 years?
Okay.
Why do you sit on your ass for 3 years?
No, no, sir.
Answer the question.
There's going to be a question time.
Because you're
not walking up here. Now, Gutless, come back here and listen. Right? Don't you believe in democracy? You don't believe in democracy, do you? Exactly. Don't worry about him. Back to these people here.